nol saadoon dhacaan nolshaydaan nalbay u shidaayeen nacabka ka ilaagaasho macaan nolshaydaa nalbay u shidaayeen nacabka ka ilaagaasho macaan nolshaydaa nalbay u shidaayeen nacabka ka ilaagaasho macaan niyadaydaa nee maxay ka qeeshaayeen